mamma farà un sciante.
Gira amahoro y'Imana nshuti bagenzi namwe mwese mutwumviriza ndabahaye myiriwe sangwe ikaze mu kiganiro cacu ikiganiro cacu kiyaga ubuzima bw'umwepiskopi mukuru wa diyosezi nkuru ya Gitega Musenyeri Simoni Ntamwana igice cacu kigira gatatu nico ndabahamagariye gukurikira mu kiganiro cacu giheruka twarababwiye ari umwepiskopi wa diyosezi nkuru ya Bujumbura ico gihe yari diyosezi ntiyari bwabe arshidiyosezi mu nyuma yaho rero ahava arungikwa kuba umwepiskopi wa diyosezi nkuru ya Gitega mbere agirwa ko ahabwa no kuba umwepiskopi mukuru hari nyuma y'imyaka 8 yaramaze arongoye diyosezi ya Bujumbura Musenyeri Simoni Ntamwana mbega yavyakiriye gute ibihe byo yabayemo mu diyosezi nkuru ya Gitega byagenze gute ni muri kintu kiyago cacu reka mutege yombi Bujumbura murahabaye mu nyuma umunsi tuganira muri umwepiskopi mukuru Gitega ico gihe Bujumbura muhamaze igikinga niki mu nyuma mahava mu ronsa mu ronswa mubange kuba umwepiskopi mukuru no kuvuga cheveki ugitega
jewe nari maze ngaho imyaka 8 hanyuma rero tura mu magorwa y'ingwane 93 baratwicira nyakubahwa Musenyeri Yohakimuruhuna yari umungere wa diyosezi nkuru ya Gitega hanyuma rero jewe ndikorera utwanje ngaha mugabo hashize amezi 3 barampamagara none muri nonciature bambwira yuko mukiriza kuvaha ngenda hariya igitega ndagamburuka ndagamburuka ego nubundi ndibuka yuko uwo munsi nyene nashiki Gitega hariho abantu imisore yantegeye ahantu bita kunyambeho ngo barase imodoka nubandimwo ndinzanye hanyuma rero sinzi umuntu yabahantuye barareka bene rero kubigira baraje kunsaba ikigongwe yego bati nyako bamusenyere n'ukuri twebwe twaragerageje kukwica kuko nitwashaka yuguza igitega hanyuma rero ndabarekurira ndibuka mbere yuko umwe muri bo yavuye agura n'imodoka imwe twebwe twaruko turadandaza muri divisi nkuru ya Gitega imodoka jewe nagendeye mu ico gihe nungahibo cumuruzo yibona ubu ico gihe yitwa BU 50 537 ego no icyo gitigiye kiracyariko
abo bantu baracyariho nubwo gamuse
oya bo bamubari tabyimana aba kandi fariho ehigo nabagenzi n'ukuri nabagenzi
nyanubwira ndapapa ico gihe arabangenye abakuye muri diocese nkuru ya Bujumbura ababwiye ati musenyeri Simone nta mwana duga hari igitega undabire ubusho canke intama zanje uja gusubirira umwepiskopi yarahejeje mbere kugandagurwa musenyeri Yohakimu Ruhuna ico gihe kenya kuwa musenyeri murose ubwo butumwa bwo kuja igitega muri mwebwe nka musenyeri Simone nta mwana mwavyakiriye mute
ubugamburutsi buva ku rukundo bwama bukomeye bwaba muremesha umuntu ukwigura abandi kubera urukundo byama binezereza umuntu mbere no magorwa bigaheza bikagirageza kumubumba kumukomeza niho rero aho numviye umubyeyi wacu papa ansavye ngo ngende igitega nanje ngahi Bujumbura niho nari ntanyine niho nari nyitangura kwamenyera imyaka 8 nagira nti mbega yemwe umukama ni kuki antumye aho hantu haguye mwene wacu haguye mukuru wanje je nakunda cyane kuko twarabanye rwose nkiri umuseminari i Roma nawe yari umusaserdoti nuko turabana imyaka myinshi turakundana tura turagendana mu ishyirahamwe ryacu ry'abasaserdoti n'abaseminari b'i Burundi n'ukuri turagiranira akamaro kumva rero yuko umubyeyi wacu papa antumye kuja kumusubirira ibyo nivyo byandemesheje naho kumuntu buntu n'ukuri naragiza koba naragiza koba gasumbirije kuko najewe yari wari umunsi nkinda sibyo uko tutari tuzi yuko twaronderwa twe nawe twamye turonderwa je ndi Bujumbura nawe ari igitega ubutumwa murundi yaburanguye no kwitanga kure kure no kwitanga kuzi urukundo adatinya na gatoyi gupfa niho rero jewe naduga igitega hariho umuntu hajize nk'imyaka 4 5 yaje kumbwira ati mbegura bizi ati no kuri jewe nari mu rwaruka rwari rwateguye gutera imodoka yawe ishitse kunyambeho ico kintu barakimbwiye imana ishimwe uwo muntu twaragiye twararekuriraniye uwo muntu yaraje gusaba ikigongwe arasaba ikigongwe imana arasaba ikigongwe na jewe mbega none namwa namuna nakimwimbira iki ko wewe ayaraje asaba ikigongwe agira ati narahenzwe ariko ni wumva ingene ibintu bishobora bishobora ku bishobora ku gutanga umuntu imbere bimwe bikabari ibimurokora ibindi navyo bikabari bishaka kumugirira nabi ariko ibyo byose Imana ishimwe gushika uno munsi mbona nkiriho
mushitsi gitega nyakwa mu episkopi ubutumwa bwaraboroheye nabujya muvuze ko mwari ko muramenyera Bujumbura kora bavuga mu kirundo ati umeze umushashu tera mabavu
umeze umushashu tera mabavu nyene naho naho utari mushasha rwose nkako je unasanze umu episkopi w'igitega ya yarafise urutonde rw'ibikorwa yari gukora mu mpande zose z'ubuzima bwa diocese mu maparuwase mu matungo mu kwigisha ijambo ry'Imana mu gushinga maparuwase mashasha ibyo byose je nabisanze bi ari imigambi nyine nyanya kwigendera musenyero ya Kimu yari yamaze gushinga jewe rero nsa nuwashatse gushira mu ngiro ivyo yari yateguye kuko byari byiza byari bijanye n'ico gihe mbere niyi niyi nama y'umuryango wa diocese twavuye tugira mu 2009 yaje iva muri ibyo byose yari yateguye naho ico tutoshobora kuvuga ko yari yamaze gucandika mu migambi yiwe ariko rero burya mwi diocese ugiye ufise uwo mutima w'ubugamburutsi icyambere ugamburuka ni ukujyana inzira uwo mu mepiskopi yaciyemwo ikamushikana ku cyiza nandi woba wobulikijuju wewe ukabona umuntu yaciye inzira nziza kandi ishika ni kuki utoheza nayo ngo uyicemwo kugira ngo ushobore gushikira icyo nawe yari yaripfuje uko niko nifashe kandi gushika no munsi ndabona ko umugisha yaransabira yari mwijuru wamye umperekeza
ariko musenye muvuye Bujumbura mwari umwepiskopi mu rundi rurimi umuntu uvuga evêque mugabo mushyize igitega harako bongera ko sako ahubwo ni inyara ikintu gihamba nuko tutabizi neza muba umwepiskopi mukuru no kuvuga archevêque mbega ubaye archevêque ico gihe ubutumwa bwa buca bwiyongera bwavuye bwiyongera canke mwagumye nyine sinzi uko bigenda ubundi nuko nyine tutabizi
umwepiskopi icyo atandukaniye ko n'umwepiskopi mukuru nkuko tubivuga mu Kirundi ehera abangiki umwepiskopi ashingwa idiocese yiwe kandi akaguma afise iryo sangira mutima ritigera rivirira eklezia naho abungere boba ari 10, 12 gucyo mugabo bari mu gihugu kimwe inama yabo isanzwe y'abepiskopi bihanaka iraheza ikabegeranya ikabagira koko umuryango umwe naho umwe mu diocese yiwe yigenga kandi akagerageza kubona ibigoye igihugu c'Imana aho hantu ikambere n'abandi bantu agaheza akagerageza kugitorera inyishu akurikije inyigisho y'umukama wacu Yesu Kristu niho rero ngahi wacu gushika ico gihe twebwe twari abepiskopi indwi umwe muri twebwe akaba umwepiskopi mukuru umwepiskopi mukuru rero ahari kuri bagenzi be niwe byukuri afise ubwo butumwa bw'ukubegeranya ubwo butumwa bw'ukuza arakomeza ryasangira mutima hagati yabo igikorwa ciwe sicuku hindagiza kanaka sicuku genda kumukontorora ariko aramutse yumvise ikintu kigoye muri bagenzi be muri ayo madiocese ababereye umwepiskopi mukuru araheza akagenda gukomeza iryo sangira mutima akagenda gukomeza ubwo bumwe kenshi biraba byiza cyane kandi byaragaruye ama eklezia menshi ku isi niho rero aho jewe ndugiye igitega nkaba umwepiskopi mukuru naje nace ninjira muri ubwo butumwa mu mvugo ya Roma ya Ecclesia Gatolika uwo mwepiskopi mukuru niwe aca aba uwambere murunganwe gwiwe uwambere lo prima sukuvuga yuko afise ubukuru bwo mubuza bwo mugira bwo murutisha abandi oyaye nta na gatoyi kuko umwepiskopi wese afise ubushobozi bwose muri diyoseze yiwe gushika naho iryo sangira mutima ari ryo risigara rina mufatanije n'umuvyeyi wacu papa kuko rero papa wewe ari wamwe episcopi mukuru kuri twese abepiskopi yo tuva twagera uko niko rero umwepiskopi mukuru abameze kwico coba carankanze erega nabwo n'ubutumwa nabwo n'ubutumwa kandi aho hose nibwira yuko bwari bukenewe sinabuze kubukora kuko ubwo butumwa ni ngombwa ntakundi turi bugende dupfumbatiye twese Kristo atari mukuza turafashanya atari mukuza turahuza amaboko kugira ngo Kristo agume ariwe mutwe w'Eklesia yose.
Rero ico gihe murabaye igitega hari zo mwavuze ubuzima budasanzwe mwagiye muracamwo abanabandi bifuza kubagirira nabi cyane cyane na nyakwigendera musenyeri bakimuruhu na wewe iyo nkuru manyene yahavuye imuhitana hari byinshi byagiye biravugwa kuri musenyeri Simoni nta mwana ko hari abantu igitega cyane cyane mu myaka iri kirahera bagumye bamugenza bamutegera sinzi ko byagenda mu mwara byumva bashaka kumugana bamwagiriza ibi n'ibindi ivyo ntivyabahungabanije nganya kwa mu episcopi ko mbere muri ko muravyumva nko kandi bavyumva
eka jewe sinegize mpungabanywa niyo nkuruma yamiherekeza ubuzima bw'umutumwa rero si jewe je nyene mbere nibwira yuko nabandi bantu cyane cyane bihebeye iciza atanyungu baza kukironderamwo ndazi neza yuko hama hari utu turiya gashari cyanje ukugerageza kumutera koba ngo ate yiruke n'ibindi mweni ivyo ariko kandi ikiri kibi gusumba nuko twebwe twabaye mu Burundi bugwaye mu Burundi bumugaye kugira ngo ndavyita kumugara kuko uguhora nubwoko ivyo bintu bigaca bigaca bituma uwo duhuye yifata kunanje imbere yiwe nifata ukundi uko no kumugara nta narimwe biza bivuye mukuri ari naho rero jewe namye ndabishira muri iyo ntumbero nukuri simboni ngene jewe no kubahuka kugirira nabi kanaka kuko atava mu ntara mvukamwo atari muri ubwo bwoko jewe no banaravukiyemwo kuko noneho sigenda bwiha sikintu jewe no ratira abandi ngira ndi basha nanje nashitse kuri iki ko rero ari ikintu jewe ntari bwishime ko simbona igituma no hava ndakigendera ko cyanye ngo ndagifatire ko kugira ngo nanjye nshikirize mugenza anje ndamubuza amahoro ahubwo mboneyeho gusubira kubwira bene waca barundi bavukanye bose baradutwenga bose baradutwenga nimuze tuve muri ubwo bujuju nimuze tuve muri ubwo bujuju dukoreranire duhuza amaboko kandi uburundi genda bugereranya n'icyari cinyoni n'icyari cinyoni iyo nyoni igenda irubaka neza irya nino twebwe rero twari duhamagariye kubaka neza ubu Burundi ntagire umuntu numwe wi Burundi abura ahaba abura icyarya abura ikimutabara ngo nuko yoba yitwa kucange kuriya nta nagatoyi kandi noneho twebwe ni muraba ingende Imana yadufashije tukaba ba Kristo baba gatolika benshi hafi 70% mu bantu hanyuma tugashirako abavukanye bacu bari mu mashengero yandi y'aba Kristo umuntu yongereje abo bose turashika 85-90% none twiyobeza inkuru nziza itubwira yuko ibwirizwa rya mbere ari ugukunda Imana kuruta byose hanyuma tugakunda mugenzi wacu nk'uko umukama Yesu yatweretse nyine yadukunze cyewe nagira nti ahubwo kogende icyo none bavukanye barundi vimagwi ntacho bimaze ntacho bizodushika nako naho wewe byo byaragwaye akantu woba uri kuradebereza umunsi mugabo ntacho kamaze wewaha wahicamba kugiti kibishe uzi neza ko cyari kibishe ugahava ubihirwa n'icyo cyamwa wamuye nicyo gituma rero jembo nako ibyo byose biva ku gutandukana n'abandi kubera moko kubera intara kubera ibyo umuntu atunze ibyo byose ni amayira adashikana umuntu mu buhirwe bwuzuye ngaha ku isi eka mbere no mu bwami bw'ijuru
murakoze cyane Musenye none uyu munsi mugava tuhana kagaruka Musenye iri Simone nta mwana kugeza ubu tuvugana muri make icyo mwakuze mukunda n'ubu muracakunda ico nyene cyanye hari ivyo mwakunda mukira abasoresore n'uyu munsi ivyo mukunda mugeze kuri imyaka 75 maze Musenye
ivyo nkunda n'ugukorera Kristo na mugenza anje ivyo nakunda nkiri umwana ivyo nakunda maze kwigira haruguru ndi umu seminari nukuri kwabaye ukwamanizirikira ku rukundo mfitiye Imana ku rukundo mfitiye bene wacu icyo kintu jewe camye kimbumba sinzi ko ari nacho cyatumye muri iyo myaka yose kenshi ndumwa kurongora abandi ari nabo nari nzi ubwenge gusumba abo mugabo ako uwo mwete w'ukugira akantu kanezereje mugenza anje cyane kanezereje Imana jewe umutima ndasaba umukama ngo ntumvirire gushika umunsi noba mbere ndaciterura nihabara akantu noshobora kuvuga cyangwa gukora kamfasha kwerekana urwo rukundo rw'Imana urwo rukundo mfite Imana n'urukundo mfite mugenzi wanjye icyo kintu ndashaka kukivuga naho nshoboye kugikora hoho kigaseruka mu dukorwa nzoba ngishobora gukora niwo kumenyene bimbimbara ubutumwa bwose navuye nkorera igitega mfatiye kuri iyo ntumbero nyakwigendera Musenyeri Hakimuruhuna yari yafashe jewe kubwanje bwagiye burikwiza urwo rukundo nuno munsi nuno munsi kumutama imyaka 75 ndakindi shaka ntakindi shaka nuwo zayimbwira yuko no kuri iki no heza nka abanyamerika bakantwara ku kwezi ntaje byo marira bitarimo ugukunda imana no gukunda bene wacu yego kandi icyo nico namye nipfuza kugendera kuva naga nagaterwa iteka y'ubusaserdoti yuko jewe nje nka Kristo Yesu ku izina rya Kristo Yesu kugira ngo intama ndagijwe zironke ubuzima kandi ubuzima bwuzuye
ikivugo cawe ngo mwambwiye ko muri abasore mutaki na gapira
Jesus nakunda gukina gapira nakunda kuza gukora udukorwa twisuku twugutera amashurwe naho ibya sport oya nuko Jesus nigeze ndabisarira ari abandi bavukanye babishima kandi ni byiza nubundi buryo bwo guhimbara bagenzi bacu kandi bigaca bitunonora mugabo jewe sinigeze ndabyiye bamwe sinzi rero inkurikizi yabyo cyane cyane ku mitsi ishobora kuta nonoka mugabo numva nuno munsi nofata isuka numva nuno munsi nofata isuka nkarima nukuri
nzigira ngo umuntu arabye
kugira mushobore kuronka twondya n'utwomba bagenzanje nukuri icyo kinda kivuze kandi kivuye ku mutima yego
ntangaze cyane none uko mwakuze ubuzima n'umyaka 25 n'ejo bundi bagira umunsi mukuru bagiye bavuga umuntu abihweza ntiyo bibaha kenshi bikunda gushikira umuntu yakuze yinonora imitsi basi sport mukora kwinonora imitsi mukuru bundi cyangwa mwakunda gushikana uyu munsi n'iyahe kamushe
je sport nkora nta yindi atari ukwitangana umwete mu bikorwa mbwiriza gukora ukwitangana umwete igihe wewe witangana umwete no kuvuga nk'ubu ngiri ngahi bujumbura je naraduze yo hejuru inyambuye n'amaguru kuko atabarabara yari hari nuko iparuwazi ya Mutumba narayigenzemwo nka gatatu ngenda n'amaguru icyo gihe nari ngibishoboye neza sinagira ngo nkiri ya gisata sino gishika ko ngo katabarabara rihari jewe rero ivyo bibaye ivyo bintumye jewe uwo mwete wo kugenda kubikora ucuza kandi ugaheza ukanonora none rero kubwanje ako ka sport wakashaka gake ga katari akamisi yose naragakora mu kugenda n'amaguru mu gutembera nuko bujya ni mugoroba kugira aka kano kagatura imbere mu kigo canke imbere y'inzu gutyo yego ako kaba gakwiye bukeye umva ndanonokewe nanone igikuru n'umutima kuko naho noba nanonokewe mu mitsi mugabo nkaba mfise ikintu cy'umwibyira muri jewe nukuri data kito icyo kintu cy'umwibyira cyaba kimbuza no kurangura ubutumwa nashaka nayo izo nguvu z'umubiri zo baziraho jewe rero iyo sport nayisubirije uwo mwete nuno munsi bwe
musenye iyo mu masaha ku mugoroba iyo mushitse hajya ku kirimbi wanyu kumbure muvuye mu butumwa rabona umuntu aricara kumbura agashobora kureba televiziyo sinzi uko mugakunda cyangwa kumviza ka radio cyangwa kaja mukaja kuri internet ubundi musenye si muri nta mwana umwanya wo masaha nkayo mukurindira yuko kumbure mufungura hamuje kuruhuka bigenda gute mwa muri ko murakora iki murakunda kura makuru mukamenya ibivugwa cyanke bigenda gute
kumviriza makuru n'ukura kuyaraba kumbonesha kure ibyo nibisanzwe kuri jewe kuko jewe na nsanu wakuriye ahivyo vyuma byari biri nakuriye iburaya nagiye mfite imyaka 20 numwe nuko ndabimenyera ibyo bintu mugabo jewe namwe kukubesha nta narimwe nigeze numva ko ndabikunze ni nkuko iyo mipira abandi bumvise yuko hari umupira munaka baca batonda imbere y'imbonesha kure jewe icyo kintu nta kiri muri jewe ngeka imana ngeka aranyibaguye ngekende byukundo ariko ndibuka neza yuko igihe jewe nshitsi muhira akanya kabagasigaye ndashaka kugenda kwa wa wundi yama ambe yagura yama ambwira ati Simoni genda ni Yesu hanyuma rero akanya kenshi kaba kageze igihe kiba kigeze cyo gusengera hamwe n'abandi ngishye ikintu nacyo nyine nkunda naho jewe nuba ndije nyene mu gasengero k'imibano nabayemo kuva nkiri umusaserdoti mwi paruwase jewe namye nipfuza ko uwo munsi tohera Kristo tutaganiriye uko uwo munsi tohera ntagiye imbere y'umuvyeyi Maria ngo namubwire ndi nsabira mama nyina w'Imana ubu n'umunsi nzopfa
Maria nyina w'Imana
icyo kintu jewe camye kintu harahanyuma rero hanyuma rero ngira ngo ikindi cyankomeje jewe sindenza isaha zitatu zo kumugoroba ngo imbere ngo nje kuryama ntanarimwe muri imyaka 60 jewe nazirengeje
no kuvuga rero saa 3 mu ijoro abarukuruhuka
jewe mba ngiye kuruhuka nkuko isaha 10 zo mu gitondo jewe mba mbyutse yego
mugaca mujera musengera
ngaca rero nkubitira gusenga nahari amatara ngaca nk'urutuntu nshaka gukora abantu batansamaza je uko niko ndi ukurikiza ayo masaha ni nako kuba kwaranonoye ni nako kuba kwarampaye kugumana akantu gitoto nkuko kandi ikindi kintu jewe cyanzigamye ndagishimira Imana mukama jewe nta narimwe ndaborerwa ndi umusaserdoti nta narimwe ndanywa utuyoga tunsinziriza oya hanyuma rero hambavu yico akaza n'utuntu duto tw'amagara aba baganga bagize bati ibi ubya byiza ubiretse nka ngutu nk'akayeri jewe n'ukuri emunzo nenda kubona uka ugakeneye nzongerageza na karonde ndaguhe umugabo jewe sindaba narimwe rimwe narimwe akagwa kibitoke kuko kameze nk'umuvinyu nakavinyu rero rimwe cyanjye kabiri mu ndwi ndi ku meza cyangwa bijeje nico rero nokuri jewe carashubuye cyarandongye ibyiza byinshi eh uko kutaja muri byo bintu binogora amagara ntamwe rero nokurikiza umwanya mu buryo nta mu buryo nta naterama bya cyane nkuko kandi ntaryamira bya cyane eh uko niko jewe nabayeho hanyuma imana nishimwe kutwo jewe maze nako baguye umugenzi anje niyaza umukama kamumbereza nzoheza ndamuture ndamuture iyo shikanwa no mutwaro
uvuze umugenzi aho kuvugana
umugenzi anje nuwo papa zondungikira
ubundi mu izina aho episcopa zabasi
erega nyene niwe umugenzi anje nubuje ngo manda musabira ego nokuri mugenzi anje uzoza urakaza ndaguhereze isemo y'ikivi aho nandayiteje ego bigushobokeye ese wondusha bigushobokeye ese woshobora kundusha ubutwari kundusha gutebuka kundusha ku kugirira neza iki gihugu c'Imana ca gitega ikambere kubera ko nyene no nakakandi nakubwira twatangurirako ka primature nakarya ubwo butumwa bwo kubera abandi sahwanya bwo kuzigama hagati yabisangira mutima uzubigire mu buryo buduhimbara twese
murakoze cyane cyane gose nyakwa mu episkopi rero duhana kagaruka mugabo ngene ndabibarije musenyeri Simon nta mwana gushika ubu ica kunda nico yanga mutunyishure nyakwa mu episkopi utwo tubaze tubiri musenyeri Simon nta mwana kunda iki canke yankike ubuzima
imbege cyane icyo kibazo je nashijwe kenshi nubumbeje kutijura jewe nkunda Yesu eklesia yiwe no kuvuga mugenza anje jewe nkanki gicumuro uko coza kiri kose naco nshaka nigihe kinyubiriye nkagikora jewe ndatebuka guca muri gwarugi gw'isakramento rya penitensia kugira ngo ndagikire nta bindi bintu jewe no kubwira kuko icyo ibyo bibiri nibyo byanshikanye ku butumwa nagenda rangura no mutima wanje wose ibyo nagiye ndasangira nabandi ari naho rero ngira nti je nta bindi mfise Yesu wanje nawe w'igihugu c'Imana umukama yandagije ngibi bivye nakunze kaiza rero kuko nyene umukama bitubwira kuko tugashaka ngashaka ko mukubabera mukubamweranda nkuko dawe ari mwijira ari mweranda nkagerageza kwanki nabi kwanki gicumuro uye icyari cyo cyose na cyane cyane ikirimwe buno bubeshi ngo umuntu ngo ameze gucya ngo numu ngo ari muri ubu bwoko muri buriya ngo nicyo no mukundira ntirikabe ndamukunda kuko arimwo iryo shusho ry'umukama arakaramba mbere
cyitumangira ngo mukunda ibyo gusubiza hamwe no kurekuranira kandi murabishira imbere musa n'umutima wavyo
oya wibuze ibyo biduzuza kubimbaza hanyuma maze kubishikamo nkuko ndabyipfuza nkuko gushikubu iryo banga ry'ubwepiskopi ntijyankundiye rwose kubyihebera ariko tusi no bansigaranye cyo nta kintu nshaka kubwira bene wacu atari uko twosubiza atari uko gusangira umutima muri Kristo Yesu byoshobora gutubera irembo ritwinjiza muri buno Burundi rigaheza tugaheza tukabana koko nk'abavukana nakindi
murakoze musenye murakoze gose kabisa umwanya muremure tuganiriye bitari bike mwa shuye kutuganiza hano kwino samirizi none rero duhana kagaruka kubatwumvirije baba ari nka mu gihugu ndetse no hose ku isi mu majambo make mu bipfurije iki nyakwa mu episkopi nyene yego
eme ndabipfurije kugumana ako karanga cy'Imana muri bo gaheze kababakure kababakure mu kwikunda no mu gukundana hagati ya
kotse nyicubahiro mu episkopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega mushenye ni Simoni nta mwana kukanya kiyago muduhaye turabashimiye cyane gose kandi tubipfurije amagara meza kandi turize ko mukamazi bazikama ko mbore gushikisha abategura gashitse murakoze cyane
emwe ndamukengurukiye kuvyamaze kumpa nka mukenga gumana umwizero kuvye wenye nazomba kuko byompi nyene muri muri kano kanya nibyo mvo yuko mukengurukira murakoze
murakoze cyane Murakoze nchuti bagenzi namwe mwese twari kumwe muri kino kiyago cacu ikiganiro naha tukirangirije cari gice ca nyuma cy'ikiganiro twabateguriye kijanye n'ubuzima bwa nyene cubahiro mu episkopi mukuru ya diocese nkuru ya Gitega musenyeri Simoni na mwana Didier ndiho kubwayo nakibateguriye ndabashimiye shimiye abo bose bamfashije kugitororokanya gushika ndakibashikirije Imana nibahezagire tuhani sango mu bindi biganiro bizokurikira nakagaruka
Mama para o chão